MTN sokwendelela amanye ema data bundles lasetshenziswa ku WhatsApp na Facebook kuphela lokuthiwa ama social bundles. Ngabe usebenzisa WhatsApp na Facebook kakhulu? Ungavumi kuphela i-airtime yakho. Thola ema social bundles. Thokotela 10 wama MBs emalanga lamathathu ku Facebook noma WhatsApp nga 5 emalangeni nje kuphela. Nobe 100 wema MBs inyanga yonke uku Facebook noma WhatsApp nga 40 emalangeni nje kuphela. Kuthenga ema social bundles shaya *686# bese ukhetha ema social bundles lowadzingako eluhleni. Yonga ngema social bundles ujabulele WhatsApp na Facebook ngaphandle kwenkinga. Kunemigomo nemibandzela. MTN, everywhere you go.